Say mo kwaba e mo kwaba ba jabo tv so within e di jabot dani dan nyina ya se authentic news what is trending on social media eno ene ya di bebrew BEYOU comedy ene eye akete mpanyinsem ensensem no abusua e be abusumi ni ene ya di updates abremu dani dan nyina eye updates from eye BEYOU comedy camp and afi update from eye akete mpanyinsem the parents and afi eye the new management and so e camp de koni de ba nyina ene e di brew so se hwe video yi mame na se yakoba me ba ba ye eye a short reaction e wo ho abusia video yi a wo be hwe e fri eye BEYOU comedy eye camp BEYOU comedy say ye announce to the whole world say se se onu BEYOU comedy Oko nenim tɔtɛn na ɔno deɛ ɔse ɛnkwala teteɛ no deɛ ɔse ɔno deɛ ɔngyae da deɛ akete mpanyinsem ɛne ne maame ɛne ne new management deɛ ɔmo akyerɛ no no ɔno no ɔse ɛmani ɛmbu n'agbam na ɛnkwala teteɛ no so long as there is talent nko ara deɛ ɔno ɔbɛtete ɛyɛ ɛnkwala dan ne dan nyinaa ɛno nti me se hwɛ ɛyɛ saa video yi mame ɛsɛ kɔba a de owo bia no me de beto an so
nti ye joy am over the yesika have what you are every Sunday to Friday yawa tang Saturday Friday sudale yawa tax ani ne bofo ma bofo ya me uti me ni anka ye ni
ye video ya muhun ye akwala ketwa 3 years a ye BEYOU comedy say ono afei ena obe sign no na o say said ye ositete eye akete mpanyinsem no saa ahofoma anaase saa opepa a wode tete akete mpanyinsem no saa nso na obedi dedicated to eye ta akwala ketwa eye 3 years yi akwala yi obia enim ni din na yenim se se eba eye naming anase branding se yentete enkwala ade a eye BEYOU comedy oye ade pa akwala yi wose obema no edin a ebeye in line with their comedy nunti ye se dani dan nyina old bompaye a bompaye ne shira eye BEYOU comedy was boy no oye ade pa oye ade empo abra ye akete mpanyinsem situation ni baaye no tenka ye obi a nka obeka se nka ontete akwala bio nso sesei akwala we beka ho a ye video ye amohwe akwala we beka ho a chese enkwala no owo maako maako enan owo esi kokoti owo kwaku frimpon na afi owo kwa me Eugene enti se ye 3 year old girl ye beka ho a na chese omo kwa akoye enan wawa wo ma empo na wotete wo mo no mpo no the stress a ubekom enso we die you say ono die ompa ba no nti say the future is what he is looking at sen ye beya obetimi atete enkwala yi no mo timi abeye eye atitiru great actors and actresses e wo Ghana medin edija boche source sa won subscribe ya subscribe ni ye say e ha e na Ghana ti ye dawase.